Bakunzi ba ruhago, Azam TV irabagezaho amarushanwa ya Sekafa y'ibihugu mu cyiciro cy'abari n'abategarugori. Kuri uyu wa kane tariki 19 Nyakanga, isaa 8 zuzuye, ikipe ya Kenya iracakirana na Uganda. Naho isaa 10 n'igice, ikipe y'u Rwanda ihura n'iya Tanzania. Ku wa gatandatu tariki 21 Nyakanga, isaa 8 zuzuye, Ethiopia izahura na Uganda. Naho isaa 10 n'igice, Kenya icakirane na Tanzania. Iyi mikino izabera kuri Stade ya Kigali. Muze kurikirana live kuri Azam TV. Igurire ifatabuguzi rya Azam TV ubashe gukurikirana aya marushanwa. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.